igama lakhe ngosisi Nomfuziselo, intombazana yalapha entakazilali e-Beds Don't Sleep kwindawo yaseCawa kweli phondo leMpuma Kapa. uSis Nomfuziselo yintombazana emile kakuhle, emilileyo, engenangcondo, amaqhekeza ngamaqhekeza, ingalo yingalo, iweave iyamomoza. Lo mntu uNomfuziselo uthi ufuna umntu ongubhuti ozokwenza intliziyo yakhe idade emafutheni. Lo bhuti makabe neminyaka engamashumi amathathu ubudala, akhanye ebusweni ngokwenkangeleko, abe nentshwebe ende ngathi yibhokhwe, inyinyitheke lentshwebe ibe ngathi ngamafutha esehla ezindevini zikatata uAaron. Esinqeni anxibe u-32 uyokutsho ku-36 ubuncikane, enyakweni isihlangu 7 uyotsho ku-9, abe nemoto, emsebenzini wakhe ahlawulwe into engaphezulu kwamawaka alishumi eerandi ubuncikane. Uthi mayibe yindoda ehlekisayo, uthi akafuni nje umntu nje nanjani yena, ibe yindoda efunde kakhulu, inkcuba chopha efunde yityekeza enesasingesi sempumlo. Xa ithetha,
"Gosh, I don't want to eat muesli, I'm gonna eat the French, I'm gonna go to mac and cream, yeah bro,"
uthi ufuna umntu ozokhumsha ngolo hlobo, nomntu ove akhumshe nje, "Yes, I am taking that." Ngathi umntu oyefunde ezulu liyazongoma. Uthi lo mntana akafuni mntu onjalo, yena ufuna umntu ophucukileyo ngoba kaloku naye ungumntu wempucuko. Sathi Nomfuziselo sanofuzisele ntoni, wathi njani, "Dade hayi ingathi ngumntu ongu Wathi njani, "Dade you are something Nomfuziselo shani, hili yakho ngubani lo inch?" Uya wanjonga nje Nomfuziselo, wathi "Bhuti nengxaki nami i-requirements uzifumene zalo mntu ndimfunayo. Dade bakufowulele kweyiphi inamba, wathi andifuni ufowunelwa, ndifuna usendele i-email." Uthi kumntu ongubhuti ofuna unoba nomdla omsa kwi-data ngamsendela i-email ku-@gmail.com. uNomfuziselo uthi akafuni nje nanjani, ingaske umntu angene emxholweni. Umzekelo, "Hayi ndingumluleki, ndilapha kwindawo yaseKapa eKhayelitsha, ndifuna ukwazi ngcono sana, #justsaying#marriedatfirstsight uthi ufuna umntu onjalo uNomfuziselo, akafuni umntu nje nanjani yena. Yho, akasemhle uNomfuziselo, sidesa nomunye ungayi. Indaba ze-CNBC kutshona late for one, "Ndingunondumiso Mhlehle weqaqa, ndilapha entakazilali kwindawo yaseCawa kweli phondo leMpuma Kapa."